Lord, praise the Lord, praise the Lord. Abusia, and then so yada osuru nyanko pansi. Wane bambo, eni hweso pa odi adumye. Efe ntokwa ne akudie koswa, ewa amanfu froswa. Neche se yade ya yase film ya wrefo, ya tete, eyi sunke siyepa ema ibinom. Nanso so, papa no, opon komche, anase emrebi ya udi timho. If it is in 3 days, it be seen there. And Merano, that's where the Aye Juma. A way you be a simon. And then come she be or share, that's where the Aye Juma, a way you be a moon. Now so upon him in a cheap, but that's idea. It being canyon. And until a match was always all but smart if you do not. Watch your thank you, Jesus. Cause I deal with a dear young. A swinging book. Every good I mean, me, yes, I cry, envy you. Yes, I cry, envy you. Now so. Or change sink in dipper. And to quite man home so and come show shed it trouble and say we see we ye a bebano in it chi ye dasu tears. E say na ye can Israel any Gaza okay pin or say Gaza and say she bible no zetan be an omen X ye yes be an omen S and T ye say no Lebanon and Assyria e say Oma Kambum any or the same Gaza any or the same Palestine for a kutia Israel. Now yanti as yet a dear ama ne humili sweet. Aye near my soul nyanko pon wash shot was a sani my we aye den embra ame pa embra or four and some ya became yen somewhere emupi brosuko. Ebian also for na on came in jero or so for biano or new disa asemin komo. And Nutina, Matanas, your besser, Minumi, and Yen Sunday, Nettin, you will say, We are Breno, we are Bra, ye come once a moon, and we are Breno, and woman, a one moon, a dear Christo, a shiny pity, a cassis to dear, Cassia Paddy said, Yen Shay, say, a don't a try Jerusalem, which ya, then will say, We are Breno, a bear cra. We are come shall or shall it to a priest in 3 days at the day. The kind of Matthew chapter 24, the verse number 15. Was a chiba dear boy mine. A chiba dear boy mine. And Pepin, make one of my beams said, Chiba dear boy mine. The father said, Gay, lesbian. Sanna, Sanna, my net here. By your mom, Concord, and Alice, I met here, say, A chiba dear boy of mine. One can't be as you. Or see, A chiba dear boy of mine. Only see Cron Columbia. Your castle Cron Columbia. Young Copon asked him, and asked him, she would you know, said. On my friend say Israel, ayo on my ya, what don't ye? We are singing na, on my ya, nyango pon don't ye, and on my Israel. I am pepe, I'm on for attack. I say ayo, ayo, crack a sea, in crown a tumpon, it become my name. Now so, you crack a ha, in tumpon, crown a tumpon a sea. Ah, father say, ni me koso, boni biyo moji tum. Ode shadi o moni biya de omo jitu o sa kuro ni so na so so e kuro ni de etu pon anko biya boni ete ni so anase amanu ni bi etai tro no yehu ni se always biya ready boni ni anase anko fo we ni de omo ye anko fo we ready chiwa de na so de biya no omo de no omo okoso ntuka Jeremiah chapter 12 Jeremiah bi se brade se menu di nkomo na brade se menu nya asem kora na mi nsa osu yakopon wasem eye de Now say kasa me den meka awradi adenti na de bonyefo adenti na wudifo omoy fromfrom obekwa de bonyefo mu omunyi che omukọ mani bebere adentia why because ade bonyefo de yetwa matwene a yetwa matwene kra tieni pa wohwe oman ti se america america yekura Gay, yajutu. Lesbian, yajutu. We know a colasso be a carabe bonamuatian. Sanny man, a near ma, or much be a tomb. What ya say? Now, so be the answer at the crony cosso. Who said to me at your crony, and yes, so ya coupon it to me. Amen. And yen ya coupon it to me. Nemo, a whom we are sibia. Jejinity, I'm an apophysical word. And to be a sorry, a bonny piano. And when you're not kind of revelation, or just said, or bird your mind for no.
ama ewiase anwa na dwama mo ensa ni bi ko so bia baje mara bia tumu a obi abaje asem bia tumu a aje okọ konzoti or the say United States ti asem ni yipa ya hwe gasa gasa yekura mfa na say gasa Israel ene Lebanon ni say kura e kura e bebe ehu yi enti ya kan asem bi wo Amos chapter 1 the verse number 6 yakopon kan asem bi efa gasa ho echire oman Israel ana say oyinadi echire Amos o say se ewrade sie ni gasa amumu ye nto ato aso enti mere na ne na so twe no enti sa gasa na ekuru a na bonne eti kuro ni bonne o se amumu ye nto ato aso enti amude o manye papa dawo de bia no mpra ne so be bonne eti obi on beti bonne eti obi na nto kwa ama na humiri so ye nto kwa ye mfa ne sa ni ensem kakra ye ti no framom ni se eye gasa fo akoku Israel fo eni pass 7 we ni niam timi nzo bi so atefo foro so aka ho dia eno de mi timi kire ana Israel fo so no sa wo ka ba ko a wa ka pem omo de no na wo ka ka mako mako 7 ni kese en tokwa we me se en tokwa we anu mrase ti eni ye tokwa we anu ye de e mrase ye na ne ye ho da ye hwe short video emra na hwe ne ye ko so ye wi a ye nto aso
sisi ntokwa kesi esi ewo man dry e megaza potem na ni si bia ya let a se shem fidie a hu se rocket se plane to plane en koma kete aye ato rentem a to wi ase a e ya se tin yi ba o he ne ko si ya kete civilians no o me so mo attack to get na na mo so o mo to ti dia gas egum jina se nkrofo no otam tia gasin bia na waretani amom eno anekoso na ohunu obutua
se nema we bi si wo yema emu a intimi mfa ne izi saa cause ye no ye nhyeda ni saa ntokoi hu ahoden saa o man gana ye hodwo ye bre ho ase wo nema bi na so bone na ne do so wo hu otam ano de ahye bibia se tai mu na wasan aretani amom back di we eye the same Gaza just any Arab for ne you for omu na o ma kom ho bom o mo ko etie o man Israel sana de no etie to kwand guso e cause se obi a jeje eni fidie e ho mo twen se just bibi bo mu na we na e cause no abusua wo hu ne e cause mi se plane to plane koma wo wo plane betu no ye be crash no sa be pere tie se obi a alert etete se ubia na ti sara dna kwa ubia na oda penche se on ba bitu ase no no on ubia na ni flags che se so insu so na be fo insu asa na be fo ewiem na be fo ba bia mo ho all angles o mo ho e twa
si wo no ne yakoso no woni ehu bi ne yohwe no anya action movie anya dia ye act e reality ade ye real akasa ana woni ehwe ne saa no so wa akasa hu ye bomb sa ye tutu tia da sa ye tutu se se no bi ya let ka tu bi ya let bi asia fo ne nyina so mo hu se en tokwa na asore no ye tokwa ye tokwa ketwa obi antimi stop it they say they are said country be aye ni soldiers ready country be aye ni soldiers ready so ban critical say ya minumi no ye fine tin de bi urade boy ko say ye nwen ye mon pae ye sire yakopo say de biara no on fa ye bone nche ye na ye so ye de ye hwe mu fu bone ho na mumu ye no ama meto aye amumu ye anya de ama ameto aye cause enipa ya so den ye ogusu boy kokko minu mienu ya da so te boni ni mu hwene ma esi we ya de yakopon kan ho asem se se munye hu se edom atwa Jerusalem omuhu ahyi a kase kuro no wi asana de ape kra 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 Luke chapter 21 verse number 20 wase atafo betwa Jerusalem ho ahyi a na se munhu no se dom atwa Jerusalem ho ahyi a ene munhu no se ne saye aben ana moma one hour wo yudia enya ne nkɔ bepɔ so na one hour wo Jerusalem no emfirim nkɔ na one hour wo nkura no moma wo nkɔ mu efiri sɛ yei ne awrɔtɔ na na enyoma a watwɔ ne nyina aba mu prophet nanka sɛndi aha ne bisi ɔsɛ munye hu sɛ ɔde sɛ ekuro no etwa Jerusalem ho ahyia yɛnka hu sɛ awie na de aben kra Jerusalem oman Israel nse the whole Israel on capital town any Jerusalem enti ntɔ kwa yɛkɔ so ene me esi yade a ya twɔ to ho enu tu na last verse no ɔsɛ epri sɛ yei ne awrɔtɔ na na enuoma a wadwɔ nyina yɛ de aba mu wo de awrɔtɔ na ɔsɔ ɔmɔmɔ Jerusalem no ɔmɔ firi mu nkɔ na ɔmɔmɔ Judea na firi mu nkɔ saada no wo mu a wobewu enti wani ade na ma hyɛ kɔma to adada sɛ the last days sɛ yɛbɛtumi apepa ɔman Israel firi the whole world a ne kyɛ sɛ ayɛ ade a Yakobɔn ahyɛ ayɛ dɛ ato hɔ wo de wo ahwɛ ebia ɔba ɛwɔ baabi ɛnam ɔba ne nti na papa apɛ sɛ wo yɛ no ɛsane ɔmo a mo ne ɔmo ɛdɛ ɔmo ne wɔ hɔ nyinaa ɛsane wɔm amepa sɛ wo yɛ ɔba ne firi hɔ a adɔyɛ na nka ɛka mo ɔba ne nti a ɔkɔkɔɛ no saa adɔyɛ no wonyɛ biem ɛdɛ ne bɛyɛ ɔmo bɔne ne bɛto ɔmo ɛmfa wo ho biem saa ne bɛyɛ Nyankopɔn sɛ ɔse dɛ ɔman Israel sɛ ɔmo yɛ ɔman yɛ sɛ ɔmo bepa Israel firi wiase a ɔmo bura na nka ɔnyɛ ma wiase no ano bɛdwo ano bɛdwo ɔdɔ no ano bɛdwo abusua ɔso yɛ weyɛ dɛ awrɛtɔ na weyɛ awrɛtɔ dɛ ɛna amen paa enti antichrist era no ayɛ 7 years enti ko ɔkan wie a ɔbɛkyerɛ sɛ na ɛbrɛ no mfimfini no ɔno de akyiwadeɛ bɔ ɔman no bɛsi enti no ɛyɛ ɔde sɛn 3 years 6 months yɛhwɛ asɛm bi a ne Daniel ɛka hwɛ Daniel chapter 9 the verse number 26 ɔse saa bere no akyiri no wɔbɛtwa deɛ wasan no atwene a ɛro nka no hwee na ɔberempɔn a ɔbɛba no ma no kɛseɛ ne kuro kronkronbea no na wie no bɛyɛ nyansramo so na akodeɛ bɛduru awieɛ amamfoeɛ a wahyɛ ne pinti no na ɔne bebree bɛyɛ apam a mu yɛ den mfie nson tia yie ɔse dɛ Daniel 7:27 mesi so biem na ɔne bebree bɛyɛ apam a emu yɛ den mfie nson na ɛbere no mfimfini no tie ne yie ɛbere no mfimfini 7 years ne mfimfini no yɛ dɛ 3.5 nti hɔ na the antichrist era no yɛ dɛ ɛbɛ start amen ɔse na amamfoeɛ akyiwadeɛ no atifi na ɔsɛefoɔ bɛfiri bɛba na ɔbɛkɔ so akɔsi sɛ ɔsɛeɛ pasaa a wahyɛ no pintin bɛhwie agu amamfoeɛ no so amen nti akyiwadeɛ bɔ ɔman no a ne yɛfiri sɛ gay ni lesbian no nti sɛ wobɛkan 11 chapter 20 sa sɛ na wɔne mamfa mfiri 31 11 31 ɔsɛ na ɔde asraafo bɛsisi hɔ na wagu kronkronbea no ho ne aban no ho fim na wayi daa afɔreɛ no hɔ na wɔde akyiwadeɛ bɔ ɔman no ayɛ dɛn asi hɔ kan yie akyiwadeɛ bɔ ɔman no wɔde bɛsi hɔ akyiwadeɛ bɔ ɔman ɛne dɛn wɔyɛ secret ɛno nti na Matthew 24:15 ɔsɛ maa ne wakenkan no yɛ dɛn ɛnte aseɛ yɛadwen nkyerɛ sɛ gay ne lesbian no ɛyɛ da a awurade nyankopɔn de si hɔ sɛ saa da wei momfa nsɔme ɔman Israel sadi we ye chiwa dia e po man no so betima sasanda no enti ye had the 10 commandment a o se den sabat de ni ban fa home na on fa eden e ma urade then so the 10 commandment e wiase nyina ana a christofo ye di nine so sa wan no ye da ato adwene na kopon onya safo oni se wiase na e ba bedru bere se wodi mpa se wiase na e ba bedru bere se enu ntina o hye sa dane to wose monfa eye den enhome mi ame kasa e obi be na ajise bia me kwasa tidi me kwasa tidi o me kwasa ndi enye se bia me kasa ma edi funi mu nokware nokware ana sofo ntimi kan kire ni pa nokware se bibi sa se sa sofo ntimi di 9 commandments so no mu timi cha 1 dia se bible so me yete ase se se emore kaketo an ele se emore ni nyina praise the lord enti ntokwa no je se no can to dia alert ana se israelfo obi ahyehye na kodie guho so omo tro ma bi mu koda enkrofo be sa abo mu so enti wa just imagine se ntokwa na tu betwa je se Lebanon Assyria ani Gaza ani Palestine omna e wan e kutie Israel won su ye kom shebra ni yakopon ne ahyatwo se sa ne ma we twase e ba ye fa wo hin won tokwa esi akodie ntokwa e sore last days me papa me mame ni yo ba ye ye ne ana ye betumi aye no ye twen da bi ye ni da bi aye twen se da we die me de twen se o kire ne masakira ene ne masakira da bi ebre no nie ye ni pa ye hia firi adofo ho se ye mo mpa ye silverade me ma cha wo nkyini me betena ha me ma ye anointing wo ye bia ma wo me ni anointing wo ye bia me de ma wo me ma kire wa kwa nkyire bi se kwa na be nya sika da bi na emu mu sika na ye ni pa prepare no ye be gya wo ho odi awohwe bomb sa emu tukokuro ni tear gas emu odi se rocket ye suma ma ne ko mo Israel mu a le mu sa the whole world Israel fo ekita ko dia gas e ka weapons a om kita weapons enti sa omo rocket no sa ayodum no e ko 45 miles na bi hwɛ wɔde yɛ kasa bi a 10 miles kwa na hwɛ ne tenten hwɛ 10 miles hwɛ ne tenten na saa rocket no ɛtumi kɔ 45 miles yɛsɛ yɛwɔ technology world wiase nyinaa yɛwɔ nimdeɛ berɛ yɛnhyɛ no so deɛ biade yɛsere nyankopɔn no sɛ ɔmmoa yɛhu yɛ mmɔbɔ mmɔbɔ no ɔhu yɛakyɛ ɔdɔ yɛakyɛ nanso so asoɔden minum mienu ayɛ sɛ wɔnkoɔ minum mienu menyime ho mfiri minum mienu yɛ asoɔden ana ɛnyɛ sɛ yɛ asoɔden nti yɛtra ho sɛ asɛmpa no yɛnkɔka dabia no yɛka kyerɛ nnipa yɛtu nnipa fo dabia tete bi mu mpabɔ kora no ayɛ wo den sɛ ɔyɛ kristoni a tie no ahyɛ no so ɔma ɔmo nyi nyankopɔn ni ɔma ɔmo nyi ɔde sɛ twerɛsɛ mu ni no ɛnfa wo nkɔtotoɔm ɛnkɔtietie obi ano ɛnkasa twerɛsɛm nni hɔ bible nyɛ nokware twerɛsɛm ɛyɛ nokware bible ɛyɛ nokware ayɛ bibifoɔ yɛmu yɛhu yɛ underestimate yɛho yɛbu yɛhu abɔ mfia nanso yɛka nyankopɔn wamo bibini wamo buroni yɛka hun sɛ fitaa biaa ɛfiri tuntum fitaa biaa ɛfiri tuntum buroni ne buroni hyia a ɔmu ntumi ɛnwo black ne black hyia bitumi awo obi ɔyɛ white ɛnu nti na mi video ni mu ɛmeka sɛ wɔhu sɛ aborɔfo akɔnkɔaso mu da next video twɛn na hwɛ I feel I'm better prepared. How are you? ebi o ho moka se abrofo na be daada won bible abre ye abe daada ye me chiro bible ya kasa be chiro se the real israelite o mi ni patuntum yango pon chiro non ka ho e pa cho video no ma serem unya video na share we na ntie betu ya ma yango pon we pe